ngizothanda ukududuza ifamily yaka Meyiwa Orlando Pirate. Ngiyazi balahlekelo ingane bebayithanda kakhulu. May his soul rest in peace.